Ni Ogai Tinga Mwomore, Owad Gowigo Gog ni Orore Wunyangag, Iwero Retired Colonel Dr. Kefa Odhiambo Makanyengo.
Tinga Tingo Chola Mawuri Nyakisumo Omina Chien, Yaka Poch Kora Chako Ntumana,
Odmin Kathy.
Tinga Gini Mona Chiembo, Gini Mona Nindo, Gini Mona Tio Tije Muparogo. Mana katora chako siche gwita wero siempa chaka bocha diambo mauri nyokongo
mosna nyaka bocha bocha
chako songo kota kanyone chio poyo uri nyogoma it pass pano ya uri
ndiki no wali ya bonyo
oma bei kayo sombe jino kala peja duwa majio umkano worote
wood milambo
Nairobi University ne jino kala peja duwa moyo Madongere Luongo ni Doctor
Senior Chief Kapisolala
Memorial Forces Notie Donge Thano Poyo ni Major Doctor T.O.T. Jengi Nyasi Chien Kano Samo Biro Momojo Jigi Mbom Nairobi Jiyoto Kajo Kenya Nothalpe Udiyo Rumbore Nairobi Odiyo Ganda Thano Yota Matino Res Ya Kenya
Mheshimiwa Boaz Kiri
Major Telo Nesach and Rescue Team Begi Reso Ganda Maji Opoyo Kakutemo Team
Teo Sewe Nyangramba
Karejo Mabeyo Tiyudo Kurejo Machalagi Kefa Chaka Bonche Diambo Mawuri Nyokongo
Ratego Ino Wad Gabonyo Kachel Kod Engineer Anyengo Makanyengo Idi Kibudi Wad Nyagotmes Rabis Energy Nairobi Yoga yamo
Otiko sombe duogo Kenya Okimbele kitije Colonel Dr. Tio
Ukeogo molo
Jishine notele kikinda Kikini otije topuko yudmi pimo ginjeno Oneno mbele kichako moro matin Oasis kiyoto donge tijwa neno konyo wapu
Specialist also.
Ya odu mama magi daktari Un kris kipis katudoka itinga gisami O idho ndeko dok jaman Dimedori kudugo kongo ya wan Wajo Kenya motongi Jaman neno time kinda motiro Wanga wasungu pambo njini rikichalo sungu Otiko sombe dugo Kenya Neno konyo wa Nino nigilo Matote uche magichoke Manidil chupire Sigino mapi Tupine Nino kisi Emo yudore Osiptalo asis kanyo Ya odu mama magi daktari Un kris kipis Katudoka itinga gisam Pari nino da
Mosna Kecho Yosi Kachel kod Dr. Orero Mosi Epi Mosna Mike Odhiambo Jarateng Engineer Quintin Omondi Manyakwa Rogondi
Aweri wonyo goma karading awero ngama ng'eyo aweri wonyo gona wod karading awero ngama ng'eyo asungi daktari nyakwara bala sungo ngama ng'eyo asungi daktari nyakwara bala sungo ngama ng'eyo joma beyo manyalo konyo ganda wata neno ithiro lal joma beyo manyalo konyo ganda wata neno ithiro lal joma richo joma yako ganda wata neno ivira vira joma richo yoma yako ganda wata neno ivira vira
tumjuogi
jina ng'eyo onyalo konyo piny mange mange
kod chunye kotami matin
jina ng'eyo onyalo konyo ganda wata ng'eye kod chunye yeno konyo tana moko chodho dongo tinga mato
yeno
konyo tana moko chodho dongo tinga mato yeno konyo mia ng'eye jaka bote sunge kambayo yeno konyo umio ng'eye jaka bote sunge kambayo
Injinia Siri Wudasembu Musna Prince Ivan Dano Molo Nyakwara Alonyo Chola
Aweri wonyo goma jakara dinga wero ngamange Aweri wonyo goma wodukara dinga wero ngamange Asungi daktari nyakwara bala sungo ngamange Asungi daktari nyakwara bala sungo ngamange Joma beyo manyalo konyo ganda wata neno ithiro lal Joma beyo manyalo konyo ganda wata neno ithiro lal Joma richo joma yako ganda wata neno ivira vira Joma richo yoma yako ganda wata neno ivira vira Jena ngeyo onyalo konyo piny mange mange kod chunye Jena ngeyo onyalo konyo ganda wata ng'eye kod chunye Yeno konyo kana moko chodho dongo tinga malong Yeno konyo kana moko chodho dongo tinga malong